Dole mu tura shi a injira dole ne.
Thank you.